benshi iyo tugiye ku ishure canke mu kazi turanywa ikawa canke icyayi mu nzira ugiye kuri Starbucks canke n'ahandi cyane cyane aho nari mvuze ikawa imwe ni hafi dorari zitanu bihwanye n'ikawa ushaka kunywa iyariyo ku munsi turanywa imwe canke zibiri urumva ku munsi mu buryo bworoshe dorari 10 ziba zigiye izo dorari 10 tuzigwize na gatano kuko kenshi tujya ku ishuri cyangwa ku kazi gatano mu ndwi hari n'abarenza mugaba dufate gatano mu ndwi ugwijije 10 na kuri gatano ufise idorari 50 no kuvuga ngo mu ndwi turakoresha idorari 50 mu buryo bworoshe cyane kubera ikawa gusa sinavuze za pizza sinavuze utundi tunyobwa cyangwa utundi tuntu tuyoba n'utundi tuntu duto duto tugura hirya no hino bigaragara yuko mu ndwi turakoresha amafaranga arenze idorari 10 mu tuntu dutoyi gose ubu rero dufata idorari 10 ku kwezi tuvuge tuti tugira dufashe bene wacu